Wanapoondoka uwanjani wacheza dodo kutoka kaunti ya Kisumu gatiti ohwakaza asante sana, asante sana Hero Girls, Karadar Girls na Lela Secondary School.